Mame fa enchi akase pa enkoma me ankasa me nuaba me bibia eye Sabina wo eye Bogoso Municipal Assembly Clarent eye HR aho na odi djuma nkopo wonchira wate na ommo ho ban wuti anwuma mebo ewekire ya aye adom inchila na mede ma wate se ahoblase a wanya odi ma wo manfo a dane da mo ba ebedi omu djuma wo ho nkopo wonka wate na nyakopo ommo wo de odi musio ni esan beba wo djuma semu no aha aye wontumi wontumi TV wontumi radio so Sabina nyakopo wonchira wate na onto nkwannem ade biela wo hwe e obosumi mu na wo twima fi mu no enye nyira mfama wate kwaso na tie wontumi TV hwe wontumi TV na tie wontumi radio nyakopo anka wate ende e Monday 11th September 2023 nyakopo anka ho aha ene yefie